nshakaleke ukwimbila lesa mushikushonse shamwe obandi nangunchule nangosapule ine alanga kwa elesa wandi wachine nangunchule nangosapule ine alanga kwa elesa wandi wachine nshakaleke
Lesa uwa chine, e kabila wandi, lesa